bisobanumye kago nisobe nyumba bwana bisobongumye kitanya ndenyunje isome sitobanumye kago nisobe nyumba bwana bisobongumye Sorry.